abana ndashaka turirimba
ineza yatunganiwe Yesu Yesu yaviriye amaraso anyosida numana
ibyo aribyo byose bigushikira si kazi muri umwana mu rugo rwa data niba uri kuragerageza niba uri kuraca mu ntambara ariko uri umwana urava kwa papa uracicaye ku birenge bya papa uracari munsi ya couverture ya papa haleluya duhagije kuba turi abana ibyo biradukwiye kuba turi mu nzu kwa papa ibyo biradukwiye kuba turi hafi ndatunganiwe muri kino gitondo kuko ni kwa papa ndatunganiwe ko ni kwa da ndashaka gushimikira muri Zaburi ya 23 hano hantu kuri uyu murongo uhera ku murongo wa kane havuga ngo mbere naho noca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu sinzogira ikibi ntinya kuko uri kumwe nanje sinzogira ikibi ntinya kuko uri kumwe nanje inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza murongo wa kane haravuga ngo naho noca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu sinzogira ikibi ntinya namba umutwe w'ijambo ry'uyu munsi shaka ko twiga ko riravuga ngo umutekano w'Imana mu mipfunda yacu canke mu mipfunda y'ubuzima umutekano w'uhoraho security y'Imana hagati mu bihuhusi by'ubuzima bwacu canke imipfunda y'ubuzima bwacu uyu mwanditsi yavuze ikintu gikomeye ku murongo wa kane ariko arerekana akamaro ko kubana n'Imana ariko arerekana ingene duhiriwe igihe Imana iri mu buzima bwacu igihe Imana itegeka ubuzima bwacu ariko aratwereka amahigwe dufise aravuga ngo uhora n'umwungere wanje sinzokena ariko kandi ashimikira kuri iki kintu cerekana ubwa mbere na mbere yuko nimba warakijijwe nimba wizera Imana hariho security hariho umutekano hariho amasezerano hariho ukuzigama kw'Imana kuri kubuzima bwawe rero mu kuvuga ngo sinzokena nimbuhora hari umwungere wanje twarabivuze ku munsi wa Mungu uku gukena kuhofleta canke kuhopresenta ama aspects menshi y'ubuzima bwacu si amafaranga gusa ariko kandi ni ibintu byose umuntu ashobora gukenera mu buzima bwiwe kumeregwa neza mu mutima uravyumva kugubwa neza kugira ubuzima bwiza kuzigamwa kurindwa mu buryo butandukanye aravuga ngo uhoraho n'umwungere wanje sinzokena ni kuvuga ngo yerekana yuko aussi longtemps ubuzima bwacu buri munsi yuko koko kw'Imana hariho gutekana ku buzima bwacu hariho ibimenyamenya canke hariho ivyemezo bitugahantisa yuko ubuzima bwacu buzorushiriza kuba ubuzima burimo kunesha kuri murongo wa kane ati naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya namba naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu aha Dawidi mu kwandikiza buri arahokonesa yuko ubuzima bwacu dushobora guca mu bihe bigoye ibihe biremereye hari igihe kenshi abantu bakijijwe bagerageza rimwe na rimwe kwibaza yuko kutavuga kuri bino bintu bibarinda guca mu bihe bibi canke kuvyinyoha canke kwifata nkuko tutavyemera canke hari n'igihe abantu bigishwa bakibaza yuko kuvuga ngo ibihe bibi birabaho umengana ukubihamagara no kuvyatiha ariko kandi ndagomba kubabwira yuko nta nyungu nimwe dufise nk'abantu bakijijwe canke nk'abantu b'Imana yo kudiriwa canke yo kugabanya ukuri kw'ijambo ry'Imana ariko ukwizera kwacu kugomba kuva mu kumenya ukuri kose hama tugahangana n'ikintu cyose dusufise gusobanukirwa ariko kandi tutagize sambla nk'abinyoha ibintu bimwe bimwe kuko ivyo naho uvyirengagiza iyo bije bigasanga utiteguye birahenura ubuzima bwawe amen rero aravuga ngo naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu naho nabandi ko ndaca muri situation zigoye nibagiye guhakaze abantu bariko barakurikirana kuri internet bariko barasiva message imana namwe bahezagirana natwe aho mwicaye mu masalo yanyu hijya no hino mu bihugu imana ibagirire neza kuba mwashimye kubana natwe muri kino gitondo rero ubuzima bwacu Dawidi yarabitahura akavuga ati naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu simvuga yuko urumungere wanje simvuga yuko ntazokena kuko nzokwama ndi mu bihe byiza ariko ndemera yuko naho ibihe bibi bizoshika mu buzima bwanje nkaca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ico ntinya namba kuko no muri ivyo bihe bibi uhagarana nanje muri kino gitondo ndaje kugira umuntu wese ngo hari Imana ihagararana natwe hari Imana ihagararana natwe mu byo duca mu byose hari Imana ihagararana natwe mu byo duhura navyo byose hari Imana ihagararana natwe mu rugendo rwacu amen Imana ishimwe cyane usome muri Matayo igice cindwi Yesu yigishije yerekana ikintu gikomeye ku buzima bwacu kuko na Yesu ntiyashatse ko abantu biwe uravyumva bayobegwa Yesu yarigeze n'ahantu hame kuvuga ngo ibigeragezo ntibizobura kuza hari n'igihe yabwira abigishwa biyora bati nabonye Satani ariko arabansa bagomba kubagosora haleluya ariko nabasengeye Yesu yarereka abigishwa yiwe uko ibihe bibi bibaho Yesu yarababwira ngo asangwa jewe nk'umwigisha wanyu uravyumva barantutse bakamvuma nimba barabikoreye umwigisha ntibazoreka kubikorera abigishwa akabategura guhangana n'ibintu byose akabategura guca mu bihe byose mu bisanzwe ukwizera uretse ko kuduha kwakira ibitangaza no kwakira amasezerano no kwinjira mu masezerano y'Imana ariko ukwizera kutubashisha no guca mu bihe bigoye ariko kandi tugahagarara tudacobogoye canke tudahakanye kwizera kwacu canke tutiyanduje ariko tugahagarara nk'abantu b'Imana ukwizera kuradushoboza guca mu bihe byose iyo umuntu wizera uramenye uti bihe byose bishobora kuza mu buzima bwanje Imana turahagararanye naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzoba ndi kumwe nawe iyo onya ni facteur izana mu buzima bwacu umutekano security uravyumva kumva dushikamye kumva ko duhagarariwe kumva ko hari uhagaze impande yacu Yesu ashimwe cyane amen Yesu ari kararangiza muri iki gice cha Matayo aho yavuze ibintu byinshi mu gice cindwi kiraryoshe kwiga ko canke gusoma ko ababwira ikintu gikomeye ababwira kubijanye no kumva no gukora muri buka yuko ku munsi wa Mungu twako turashimikira kuri kubijanye no kumva Imana no kumva ijwi rya Imana. Amen. Akuri umurongo akavuga ngo kumva no gukora. Ku murongo wa 24 aravuga ngo uwumva aya majambo yanje wese, Matayo 7:24, akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare, isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa kuko yari imase ku rutare. Ariko uwumva aya majambo yanje wese ntayakore, asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi, isegenyiragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu irasenyuka kandi isenyirana ryayo riba rikomeye. Yesu arangije ayo majambo yose, ishengero ritangazwa n'inyigisho ziwe. Bona sifuwe sana. Amen. Yesu yabwiye abigishwa bibi ikintu cyari gikomeye, agerageza kubereka abigishiriza ku bintu basanzwe bazi mu buzima bwa misi yose, abereka yuko bikenewe cyane mu buzima bwabo yuko baba bubatswe ku rutare. Yesu yiyerekana nk'urutare tugomba kubaka ku buzima bwacu, ariko abishira mu kigereranyo abayuda bashobora gutahura, kuko iki gisagara yari arimo cyari gisagara cyubatswe kandi uburyo abantu bubaka amazu yabo cyari gisagara gikunda guhura n'ibihuhusi. Ibyo twe mu Burundi ntitubizi cyane gose, uretse ko bihora bishika. Hari n'abantu twagiye ejo bundi gufasha muravyibuka bari ba, ariko bo byari byavuye hanini no kumazi menshi yaje, ariko kandi kenshi ni inkurikizi y'ibyo bihuhusi. Yesu yerekana yuko mu buzima bwacu hashobora kuza igihuhusi. Aravuga ngo uwumva ijambo ryanje, hama amaze kuryumva ntaryoherwe kumviriza abavuga butumwa benshi, ntabe umufana w'abavuga butumwa benshi, ntafate umunsi we wose yumviriza abavuga butumwa batandukanye abumviriza, ariko wa wundi amaze kumva ijambo ry'Imana, amaze kuryumva arikora akarishira mu bikorwa, Yesu aravuga ngo uyo ameze nk'umuntu yubatse inzu yiwe ku rutare. Ati igihe ibihuhuta byaje, umuyaga ugahuha, uwo muyaga iyo nzu ntiyashoboye kunyiganyizwa kuko yari yubatse neza, yari yubatse ku rutare. Igihe Yesu yari kabwira abayuda aya majambo, bari abantu bamwe ibisagara byabo byubatse ahantu habi, ku buryo ibihuhusi n'ibintu byashika kenshi mu buzima bwabo. Ariko ibyo bihuhusi cyangwa iyo migaga ikomeye ije yahitana ibintu byinshi. Yesu mu kubaha ako karorero agerageza kubereka umuntu yubatse ku musenyi n'ubatse ku rutare. Icyo gihe barubaka bakubaka bakaja muri profondeur, bakinjira kure, bagashika hafi no ku metero 9 bubaka fondasiyo y'inzu isanzwe, inzu ntoya. Abubaka murabizi yuko inzu isanzwe ntoya ntigira fondasiyo y'imetero 9. Ariko kandi basanta bubaka ngaha mu Burundi canke nabandi bubaka ngaha mu Burundi, mu Burundi tugira Imana ko dufise ikirere ciza, wo kubaka n'inzu mu vyondo ikamara n'imyaka 30 itarahenuka, kuko ntituri mu karere tugira ibibazo vyinshi vy'imiyaga ikomeye canke ifise uburemere. Rero iyo tuvuze ibihuhusi canke iyo bibiri ivuga ibihuhusi, ni terme abantu bakunda gukoresha, hari gihe kenshi twe tutayumva cyane kuko tutarabona neza icyo igihuhusi gishobora gukora mu buzima cyangwa mu mibereho y'abantu. Ariko Yesu kenshi yavugiye mu rurimi rw'abantu batahura ibyo ariko aravuga, nico gituma akoresha imigani agakoresha uburorero buri hafi y'ubuzima bwabo kugira ngo bashobore gutahura icyo ijambo ry'Imana rivuga. Agafata ku bintu byumvikana rero batahura kugira ngo abigishe icyo ijambo ryiwe rishaka kubatahuza. Aravuga ngo rero ngo icyo gihuhusi kije kigasanga fondasiyo iri ku musenyi. Iyo nzu naho yoba ari nziza, iyo nzu naho yoba isizwe amakurere agezweho, iyo nzu naho yoba ifise igihagararo cyiza, inguvu zayo cyangwa ubwiza bwayo buri apparent burushiriza kuba ubutaco bumaze igihuhusikije hari gishwa kubona ubuzima bw'umuntu kabona umuntu arahagaze neza kabona umuntu arifashe neza igihura b'umuntu kabona umenye umuntu n'umuntu byukuri ameze neza umwizi gigwa ahagaze neza ubuzima bwe bupanze neza ariko kandi kenshi igihuhusi yo kije mu buzima nico kiza byukuri kuvaloriza bya bindi byo hanze biboneka canke igihuhusi kikaza kubititura tukavuga ati hu bwa bundi byasa neza ariko nta force Yesu rero yereka abantu yuko mutubakiye ku ijambo ryanje mutumvise ijambo ryanje ngo murishire mu bikorwa mutumvise ijambo ryanje ngo murikore mutumvise ijambo ryanje ngo ricike imibereho y'ubuzima bwanyu mutumvise ijambo ryanje ngo mujyubakire ko ricike ivyo mwemera by'agaciro canke ama valeur mubakiye ku buzima bwanyu ntaco bimaze kuja mu misa imisi yose ntaco bimaze gusenga kenshi nimba ijambo ry'Imana uhabwa canke ribibwa mu buzima bwawe nimba iryo jambo atari jambo rishizwe mu bikorwa turabahigwe iri jambo twumva igihe umwungere wacu ari karavuga igihe umwami wacu ari karavuga turabahigwe igihe ivyo ari karavuga bifitanye isano n'ivyo tubamwo aho niho honyene hariho securite yacu mu gihe c'ibihuhusi no mu gihe c'imiyaga gikomeye Amen. Imana ishimwe cyane. Hari igihe usanga abantu mu buzima bwabo baca mu bihuhusi bitandukanye. Iyo tuvuze rero ibihuhusi tukavuga iyo miyaga ikomeye yirenganye uravyumva arayo ma uhagan, arayo ma cyclone, arayo ma Katrine ni izina rya uhaga cyangwa izintuze ya kuko barabihana amazina sivyo ubuzima bwacu bugizwe n'ibihuhusi bona sifuye sa hari gihaza mu buzima bwawe hakazi igihuhusi c'ubukene gatakaza akazi wari umaze igihe ufise akazi ukabona akazi kabaye destabilize ukabona muri rukanywe ukabona ubuzima buraheze kikamera nk'igihuhuse kuko kigusanzwe ufise aho wari wubatse wari wubakiye ku kazi kawe wari ufise uwo mushahara wari ufise ibyo kumara wari ukurihira amashuri y'abana wari ukurihira ideni ryawe rya banki banki wayisabye ideni iri guha kubera ufise umushahara akazi baragagukuyemo cyo n'igihuhuse gishobora kuza gitusha ubuzima bwawe kaza ari igihuhuse kigize gute igihuhuse c'ubukene igihuhuse gikora ku butunzi bwawe hari ibindi bihuhusi biza mu buzima bwacu ibihuhusi biza biri mu migenderanire dufitaniye n'abantu abaca muri separation ari mu ngo zabo abaca mu njyane zikomeye hagati y'abavukana abaca mu njyane zikomeye hagati y'abagenzi hagati y'abantu bari basangiye ibikorwa ibyo byaza mu buzima bwawe bikaza biguhendura kuko bije gusambura imigendanire wari ufise kandi bije bigukomeretsa hari amajambo mabi hari ibitutsi hari ukubesheranira hari ukuremenanya amajambo umwe ku yundi ibyo bikaza ari bihuhusi bikaza binyeganyiza ubuzima bwacu ibyo ni bihuhusi by'ubuzima bihora biza mu buzima bwacu hari igihe mu buzima bwacu haza ibihuhusi hakaza ibihuhusi by'indwara ukaronka diagnostic mbi bakakubwira ngo iyo ndwara urwaye usigaza iminsi mike yo kubaho canke ntikira uravyumva ariko kandi kikaza ari igihuhusi kuko kikaza kiguteye ubwoba ugatanga gukorora amosozi ukabona abana bawe baracari batoya ariko ubwiwe kurwaye bikaza binyiganyiza ubuzima bwawe bikaza umenga birakuranduye kumva ntushaka gufungura kumva umenga ubuzima burahagaze kumva umenga ibintu byose birapfuye ugatangura ikiriyo avant le temps hari ibihuhusi byo gupfisha bihora biza mu buzima bwacu aho abantu bapfisha aho umuntu aronka amakuru mabi ejo bundi narababwiye mushiki wacu Catherine hajya yari karaturongora ku munsi wa Mungu muri louange na adoration haraze ku minsi ya Mungu ibiri heze uravyumva turongora twese duhimbaza Imana ariko uravyumva ariko arahimbaza Imana ariko ntazi ko uwo bavukana yapfuye bamusanze mu gitanda bamwiciye ahantu mu gatumba babimenya haheze iminsi itatu cyo ni igihuhusi kiza cy'ubuzima kikakunyiganyiza Catherine uravyumva bari umuntu ukunda bugize gutako ni gihuhusi kiraza nti ni gisaba handevu ni kitubaza ngo kiraje ni kiduteguza ibindi bihuhusi byo mwisi meteo aba meteorologe barabibona bakabi prevena bakavuga ngo kigihuhusi kije ni phase 4 ni 5 bakevacue abantu bakitegura rimwe bakavyegzagera ariko kameme bagafata ama precaution abandi bakugara amazu yabo abandi bakagira gutari ariko kandi hari bihuhusi biza mu buzima bwacu ariko tukaba tutabiteguye kandi tukaba tutavyimvira bikaza bitunyiganyiza mu buzima bwacu harabaho ibihuhusi kandi uyu munsi muri kino gitondo ndiko ndavuga hari umuntu ashobora kuba ari karumva neza ibyo ndiko ndavuga hari telefone yo hagati mu ijoro iguhamagarika kugira ngo ibintu karabaye umuntu akabona uricaye ku gitandu tangwe gukorera mosozi uronse inkurumbi ibyo biraza mu buzima bwacu uzoshaka kubahenda n'uzobazanira ubutumwa bubabwira yuko ibyo bitabaho uwo nyazo bashatse wozo bari umuvugishwa w'ibinyoma Yesu yarabwiye abigishwa bivuga ngo uravyumva ibi bihe bibi bibaho yarabwiye atariko kandi mureme naranesheje isi naranesheje isi ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera kwacu niko gutriomfa du monde kwizera kwacu kuranesha kwizera kwacu kuraduha kunesha ibibazo byose iyo biturukira ari biza bivuye buraruko canke iburengerazuba canke mu bumanuko canke ibigira gute ariko kandi ukwizera kwacu kuraduha uravyumva kurema kuko turazi yuko naho nzoca mu mungu wawe gitutu c'urupfu azoba ari kumwe nanje sivyo Yesu rero abwira abigishwa biwe ababwira ati umunsi w'igihuhusi umuntu yubakiye ubuzima bwiwe mu majambo yumvise mvuga akayafata akayagira fondation yiwe agafata amajambo y'Imana yumvise akuze agasanga aho bamubwiye yuko atacazovamwo ari gipfu ari iki inge ndisi yatudefinishije inge ndisi yatwise inge ne system itwita murafise ukuntu mwiyita murafise ukuntu societe yabise ariko umunsi ijambo y'Imana ryategwa mu buzima bwanyu mukajyakira ijambo y'Imana n'iryo ritudefinisa neza kurusha ikindi kintu cyacu cyose mu buzima bwacu umunsi nakira iryo jambo ryabaye iryo kubakira ku buzima bwanjye mu minsi yahera naravye emission nk'izo zerekana ivyo bihuhusi hari igihuhusi caje muri eta ya Texas muri 2008 nariko ndaraba iyo emission ico gihuhusi cari gikomeye cyane citwa Gustave kenshi barabiha amazina bakavyita amazina hariho za Katrina hariho za Rita uravyumva barabiha amazina bakabiha n'ubukomeze ico gihuhusi caraje muri Texas kuko ari ahantu hahurira n'imiyaga yo muri yose yahari yepfo kandi hari amakuha ashushe nagize gute wamusanga muri Sud America yama iri menace n'ibintu by'imiyaga mu maeta arepfo muri 2008 ico kintuze caraje kiramerera nabi agace ka Cuba kiramerera nabi agace ka bujya buire buri hajya ariko nagace kigisagara kimwe kiri muri Texas epfo cyane hafi kimaze gukubita ico gihuhusi kirasambura ibintu byose cyari gifise umuvuduko udasanzwe kandi murazi yuko be n'ivyo bihuhusi yo bije kenshi kiza gihera murayo muri iyo miyaga yo mu mazi ihurirana hama kandi kigakrea umuvuduko mu mazi kigahagurutsa amazi hame wasanga nk'ico cari gifise inkomezi zidasanzwe usanga gifise nk'imetero zishika kuri 5 6 zica zivyura amazi haca haza ikibazo c'amazi amazi akinjira mu bisagara hakaba inondasi iyo bene ivyo bihuhusi bije kiraza kigatwara amatara kikayahitana abantu bakabaho bakamara iminsi ico gisagara baravuze ngo haramaze iminsi ata amatara bafise ata kintu kimwe gifise amatara ibitaro bidafise amatara ibintu byose byabaye urudubi amazi yinjiye bimura abantu bashika ku miliyoni igisagara kirimo bimura abantu bashika ku miliyoni 2 kugira juste bakwepe imbere yuko ico gihuhusi kiza kirahitana kirasambura amazu atagira uko angana kirabomagura amazu kirahenura hakujya muhora mubibona ico benshi babonye muri mwebwe ni igihuhusi cyo kuri periode ya Obama citwa Katrina mwarabonye ngene cakoze ibara aho usanga atamuntu numwe inzu yiwe yasigaye amazu yose yarahenutse ariko rero abantu muri ako gasagara kabaye affecte cyane ico gihuhusi kuko hari ibyo harahusanga hababaye kurusha handi bariko baratembereza indege hejuru bagerageza kuraba ibyo nonekaye hamusanga televiziyo zigenda kwerekana ibyo nonekaye muri ico gisagara bashitse hejuru ico gisagara hariho inzu imwe yari isigaye ihagaze akazukamwe inzu imwe yari isigaye ihagaze banyene yo bayibonye baratangara kuko bayibonera ku mateleviziyo rana tijye byose inzu yacu yakize inzu yacu yasigaye rero rimwe hari gihe umuntu aca yibaza ibaza ati none gabasha abo bantu aho hantu kugita abantu bahubaka ni gute aho hantu habomoka bagasubira kandi bagira gute bavuze ngo amadega ico gihuhusi cateye yashora gutwara imiliyari zirenga 37 ni kimwe mu bihuhusi muri etazuni chatwaye chakreye amadomaje menshi ku buryo ho construction yasaba amafaranga menshi cyane 37 miliyari yo gusubira kandi gusubira kubaka amazu kuko ati none gute abantu baca basubira kandi bakubaka ahantu nkaha kandi bihuhusi vyama bihaza bigenda gute bigira gute ni gute abantu bubaka hafi y'amazi gucyo kandi ari ahantu hama hari mena ariko kandi umwanya we bavyibaza ukavuga kuti none ni hehe ahantu wo kubaka mu buzima hatagire gihuhusi ni hehe nta hariyo gishobora kuba atari gihuhusi cyo hita n'inzu yawe ariko aho turi hose hari ibihuhusi biza bigahitana ubuzima bwacu ako kandi cyo gihuhusi kiraza kirakora amadega kirono ni gisagara kiragira gute ariko abantu baragihuhurwa babonye inzu yabo yarasigaye ariko aba bantu ikintu kibatandukanya n'abandi benshi igihe hari gihuhusi caje ubwa mbere kirahitana amazu basubira kandi kubaka igisagara muri ako gace nyene iyo famiye yarafashe iravuga ati ubu rero ko igihuhusi cahitanye inzu yacu ya mbere amasuransa katuriha kenshi leta canke etat federal iraziga supporta ayo manuze kubera amaeta ubwa yatabafise amafaranga kwiye yugu repara ivyo bintu n'amasuransa kentervena barasubira kandi barubaka ariko iyo famiye bafata inzu yabo bavuga ati kubwa mbere twahitanye n'igihuhusi reka duhindure fondation yacu cette fois inzu yabo bayiha profondeur bayiha fondation ikomeye bakubita isima nyinshi muri fondation bahereza amafaranga yabo muri fondation igihe igihuhusi cagarutse kigahitana igisagara yanzu isigaye ni yabo ariko kandi si yabo gucyo gusa ariko nuko leçon y'ivyabahitanye bwa mbere yabateye muri moment ya reconstruction ba byabateye gufata ama precaution barahindura bavuga ati reka tukubake inzu yacu ku rutare reka tuyi fortifier reka tuyi renforcer reka tuyahasine reka tuyishinge ikomere ku buryo naho hazogaruka ikindi gihuhusi itazohitana muri ubwo buryo inzu yabo ibirakize kuko bayubatse ku rutare ndakwipfurije na wowe ngo inzu y'ubuzima bwawe uyubake ku rutare rwiza Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, ashimwe cyane. Amina. Ndashaka gusoma ijambo riri muri Bakorosa igice cya kabiri ku murongo w'indwi. Bakorosa igice cya kabiri ku murongo w'indwi. Colossiens chapitre 2 verset 7. Barizo micano ti ubuzima bwawe bwubatse hehe? Bose bashaka kugira ngo kurutare. Wasikari ibintu byo kwiparika ari ukwipendereya ariko kandi mubwiye uti gihuhusi kizobitwemeza haleluya abakorosayo kabiri ku murongo w'indwi havuga ngo mushinze imizi muri we mwubakwa muri we mushikamishijwe n'ukwizera nk'uko mwigishijwe murushiriza gushima Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Mushinze imizi muri we. Iri jambo riratwereka yuko icimana ihamagarira abantu Paul areka arabwira ishengero. Yaraberetse yuko tugomba kuba turi abantu bashize imizi yabo muri Yesu Kristo. Urashobora kuba ufise ubucuti bwawe n'Imana. Urashobora kuba ubuzima bwawe utabwubatse ngo ubuhe iyi profondeur. Mu gifaransa bavuga ngo muri enraciné mutewe igihuhusi kije kigasanga ikintu kirashinze kigasanga ikintu gifise imizi iri bwina ico giti kirahungabana ico kintu kirashobora guhungabana kigasanta yuko umuriro ari mwinshi ariko uburebure n'uburemere bw'imizi canke bwa fondation buratuma kijya kintu kitanyiganyizwa ngo kiranduke gose rero Paul arandikira ishengero avuga ngo mushinze imizi muriwe mugize gute mwakiri urabyumva mushinze imizi muriwe mwubakwa muriwe mushikamishijwe n'ukwizera aya majambo yose murumva yuko arahanforsa uravyumva eta yacu canke uburyo bwacu bwo kuba turi etabli kuri yo sol gushingwa gushikama gushinga amen usomye Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 21 Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 21 avuga ikintu kindi gikomeye hano hantu ushaka ko duhagarara ko turiko turigira ijambo muri kino gitondo Jacques 1 verset 21 avuga ngo nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe kuko iryo jambo rirashobora gukiza ubugingo bwanyu mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe mu buzima bwanyu recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous ijambo ry'Imana turiko turayumva tuba turiko turateragira mu buzima bwanyu tuba turiko turashira ikintu mu buzima bwanyu tuba turiko turazana uko kuri mu buzima bwanyu uko kuri kwatewe mu buzima bwawe Paulo canke uyu mwanditsi Yakobo aratubwiye ngo uko kuri kurashobora gutabara ubuzima bwacu mbebe udutabara ryari nigihe uko kuri kuri integre nigihe uko kuri kuri comprise kuri appliquer uko kuri twamaze kukwasimira uko kuri kwacitse conviction y'ubuzima bwacu uko kuri twamaze kukwambrasa nk'ikintu twubakiye ku buzima bwacu uko kuri ku ijambo ry'Imana ryatewe mu buzima bwanyu kurashobora kubatabara ntihavuga ngo mubike mu mitima yanyu canke ngo mwakirane ubugwaneza amajambo aryoshe mwumva ariko hari amajambo y'Imana twumva akabaremereye ariko kandi akabara y'Imana hari amajambo y'Imana twumva akaba atatubwira amakuru meza kubijanye n'inge n'isi meze n'ahikiraje ariko naho aya majambo atatubwira amakuru meza ariko n'amajambo y'Imana rero tugomba kugira mu ishengero abakristo bari amezu y'ukwakira ijambo ryose ry'Imana ritewe mu buzima bwabo peu importe uko rimeze ariko nimba ari ry'Imana ugomba kujyakirana ubugwaneza Aponene wabivuze vendredi ntitwakirana gusa umunezero amajambo atubwira amasezerano yacu n'ivyo Imana izokora tugata tubisurinya ariko naye amajambo Yesu atubwira ngo ibihuhusi ntibizoreka kuza nayo tugomba kuyasurinya tukayakira kuko naye Imana ntatubwira amakuru meza kubijanye naho duhagaze ariko kandi ni ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ibyo rivuga ryose ni inkuru nziza kuko ntitubihindura kandi rirahagaze bona sifesa amen Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ivyo bihuhusi rero bije muri ubwo buzima bwacu. Bigasanga ijambo ry'Imana riratewe mu buzima bwacu. Rirashinze imizi mu buzima bwacu. Hari ikintu kiza kikakunyiganyiza kikaza kikagutera ubwoba. Ariko rya jambo ryabikwa mu mutima wawe wari hagararako ukumva riraguhaye ku resista. Aho ibindi byose biriko biraba devasté wowe ugashobora guhagarara. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Amen. Ndamaze kubona ubuzima bw'agakiza butayoshe nibe n'ubwo buzima abakristo usanga bamwe bamwe bakunda illusion bakunda ibintu bitari byo canke bubakira ubuzima bwabo ku bintu bitari byo ariko nasanze ukuri ku ijambo ry'Imana yukubakiye ko Yesu avuga ngo nukubaka ubuzima nukubaka inzu yawe ku rutare n'igihusi n'ikizoza iyo nzu izoguma ihagaze izoguma ihagaze kandi bihuhusi byose birarengana ariko iyo birengane biba vyononye ariko igisigara gihagaze ni cubatswe neza ndasenga ngo mu izina rya Yesu Kristo igihuhusi cyacu cyose uri kurahura naco mu buzima bwawe ikiriko kirahuha ku buzima bwawe kiriko kirahuha ku nzu yawe ndasenze ngo kigusiguhagaze kuko wubaka ubuzima bwawe kurutare rwiza ari we Yesu Kristo Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Nshaka kuvuga ngo bene uyu muntu yubaka akagira fondasiyo ndende, muvyumve yuko ntivyoroshe kubaka fondasiyo ndende. Abantu ngahi Burundi mwubaka kuri large canke mwubaka kuri plage. Murazinge nahantu hari amazi abantu yo baje kubaka bagira fondasiyo ndende. Nico gituma na large ariyo quartier iri mu quartier yatanguye kubakwa kera ari kidahera igumi rimwe amashanti. Kwera ifaranga ry'umuntu agiye kubaka hajya ahantu riherera muri fondasiyo. Kwera hategezwa kujamo amafaranga menshi kuko ni mu mazi. Bigaca bituma abantu bapfuma baje kubaka ahandi hakuza kubaka mu mazi. Aho ingufu zabo zose zihera muri fondasiyo. Rero umuntu ashira ingufu muri fondasiyo abakozi igikorwa kigoye kandi abakozi igikorwa kitoroshe. Kuko twese turakunda gushira ingufu ku bintu biboneka tukamakiya hanze tugasa neza. Sivyo? Abantu bose barakunda gushira ingufu ku by'abantu baza kubona bati inzu ya nakani ya hatari. Ariko nta bantu bakunda ko amafaranga yabaje muri fondasiyo. Kuko fondasiyo nta muntu azoyibona ni kuzimu. Hamuna zovuga ngo wow inzu oya fondation ni yarara n'ubucafu bw'isima butagira na karangi. Nico gituma none munsi eglise iriko yubaka abakristo bari superficielle. Kuko nature yacu turi superficielle. Abantu barakunda gushira inkomezi ku by'abantu babona. Ariko kandi tukibagira yuko ubuzima bwacu bw'impemu bugomba kubakirwa mu ibanga. Nibintu abantu batabona hanze ariko kandi bizogira inkomezi yacu. Nico gituma mu gihe cy'ibihuhusi abantu benshi barahenuka bakava mu by'Imana bakava mu byizerwa bakava mu nzu y'Imana bagatakara bagasubira ku byo badashwe bagasubira ku byo bahevye bagasubira hijya bagasubira inyuma bagasubira mu isi bagasubira guca ku biraro byagomba kuba byaraturiwe bagasubira kwamprenta les voies za kera bagasubira kurondera satisfaction mu byabamariye inyota kera kubera iki kuko mu buzima bwabo ntibigeze bubakwa agakiza kabo kurufatiro rwiza ntibigeze bashira importance kurufatiro rwabo aho gubatse. Nico gituma Imana iturinde iryo dini. Nico gituma na Petero yanditse ngo namwe bagore ntimushire ugushariza kwanyu uravyumva kuri ornement no kuma no gusa neza hanze ntaba ari byo mushira ko importance kugira ngo mushaze hanze ariko kandi nk'abagore b'Imana mushaze mu mitima yanyu mushajishije ukwera ukwera kw'indani n'ikintu kitaboneka ariko kandi ivyo byose ijambo ry'Imana riduhimiriza ko vy'indani nivyo bigira force y'umuntu w'Imana nivyo bizana victoire y'umuntu w'Imana ego mara amasaha uri kuri maki ukigira mwiza fine ariko reka habeho equilibre hagati y'amasaha y'ukwimakiya hanze na maquillage interne. Abantu batabona ariko ahagira inkomezi zawe ahagutera kuba wubatse neza. Kuko ivyo dushariza hanze ntibiresista igihuhusi. Iyo kize kirabidevasta kandi byari byiza. Kandi cika perte nico gituma Yesu yavuze ngo uwo muntu n'umwubatsi w'ikijuju kuko igihumuyaga waje naho afise finissage nziza akaba afise amatara ari importe akaba afise plafon yavuye hanze akaba afise amaprodu yavuye hanze agatekera amakontenere akagira finissage nziza abantu bose bakapresia bibiri mwita ikijuju kubera umunsi w'igihuhusi byose byarahenutse nibifise valeur bibiri kamwita ikijuju kuko nta kuntu hoshira valeur ahantu hadaproteja ukayinyoha ahaza na securite na protection. Mwicha mti itwara rike fondasyon ya. Haleluya. Ndashaka kuvuga ibintu bine ndangize. Ibintu bine mu buzima bwacu tugomba kubaka neza tukubakira ubuzima bwacu ku rufatiro rwiza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri ivyo bihuhusi biza mu buzima bwacu tutabihamagaye hari aspect zine canke domaine zine shaka gutusha ko ku buzima bwacu. icambere icambere mu buzima bwacu tugomba kuba dufisemo urufatiro rwiza icambere ngomba kuvuga ni identite yacu akaranga kacu abo turibo amen ikiri kintu icambere ngomba gushimikira ko iyo kenshi abantu b'Imana ndakunda kubona abantu bari ko baraca mu ngorane urugo rwawe ruka ruko baraca mu ngorane ukaba bamenya makuru mabi kubijanye n'urugo rwawe ukaba bamenya makuru mabi kubijanye n'umutahe wawe washize ahantu ukaba bamenya makuru mabi kubijanye na centre ya intérieur yawe yatewe n'ikibazo ikintu cy'ambere zo kwa mawumva abantu bibaza bavuga ngo mana kubera ikijewe ariko kukijewe ibintu binshiki ako mana vyukuri je ndu mwana wawe mana vyukuri jewe vraiment eh vyukuri jewe ni gikina koze je ndu mwana wawe vyukuri jewe yo habayeho ugutandukana yo habayeho ico kibazo yo habayeho gutegwa n'ingwara yo habayeho ico gihuhuza ikintu cy'ambere umwansa zoza kwiyataka ko yiyataka kuri karanga kawe identite yawe icurico satana agerageza kukihometa en cause mbega wowe wari kubura umuntu w'Imana Imana ntiziga mu mutahe wawe mbega wari kubura umuntu w'Imana Imana ntirinda umwana wawe raba yahiye yagize accident yagize ikibazo wari ariko kwere buno nyene ikintu cy'ambere satana agerageza kukwereka agerageza kukwereka yuko byukuri wowe uri wa wundi Imana ikunda w'Imana yikundiye byukuri wowe Imana iragukunda kwere Imana iragukunda abantu benshi mu bihe byabo bibi barakekeranya ukwera kw'Imana ku buzima bwabo barakekeranya urukundo rw'Imana ku buzima bwabo abantu benshi barakekeranya umugambi w'Imana ku buzima bwabo ico barico abantu benshi barakekeranya ukwera kwabo akagwa ati mbega mana niki kinagucumuye ko kugira ngo jengo vy'ukuri ngo ikamyo yanje ibihejeje guhenuka ijambo ry'Imana rivuga ngo izuba ryakira abeza nababi n'imvura igwira abeza nababi uravyumva kugira ngo ibibazo bigushikire si kimenyetso cy'uko wowe udakundwa cyangwa utari uw'Imana ibibazo bishika mu buzima bwawe ibihuhusi mu buzima bwawe ntibishikira ab'Imana idakunda ntibisobanura yuko Imana hari ico yakugaye ko ariko ibihuhusi bishobora kuza mu buzima bwawe bishobora kuza bipfuye kuza bihushe bigahenura uravyumva Imana igapermeta ko bishika mu buzima bwawe ariko kandi ntibisobanura ko Imana ikwanka ntibisobanura ko utejejwe ntibisobanura yuko wanduye ntibisobanura necessairement non ibihuhusi birashobora kuza mu buzima bwawe ariko kandi iyo udatahura neza icurico muri Kristo Yesu nico kintu cambere utangura guhungabanamwo ukumva uri kuranyiganyizwa kuko nturi sur na identité yawe haleluya Yesu ashimwe cyane amen ugomba kwizera ko wejejwe haleluya ugomba kwizera ko wakunzwe n'Imana ugomba kwizera yuko uravyumva Imana yacunguye umushaha wawe yuko Imana yatunganije ubuzima bwawe ugomba kwizera ko uruwera wa Kristo urakundwa n'Imana ibiriko biraba hanze ntivyanira ntibivuguruza ntibihometa en cause ivy'Imana yakoze ku buzima bwawe no nimba utanguye gucanganyikirwa muri ubwo buryo birerekana yuko ico gihuhusi cagusanze utari fonde mu buryo bwiza kubijanye na identite yawe amen Yesu ashimwe iyo ni domaine ako n'agace ko mu buzima bwacu shengero ry'Imana tugomba gutravaya ko identite yacu n'ukuri umuntu w'Imana agomba kuba yiyizi icari cyo muri Kristo Yesu kandi nta kindi kitubwira ico turi cyo muri Yesu atari ijambo ry'Imana nico gituma amajambo agomba kuba atewe mu buzima bwawe ari amagazine mu buzima bwawe warasobanukiwe neza nico Yesu yakugize ico kintu gaba Kristo bantu b'Imana mugomba kuba ari kintu mwatahuye neza nta mu Kristo n'umwarenza umwaka umwe mu gakiza agomba kuba yinyoha icari cyo muri Yesu Kristo identité yiwe kimwe mu bintu dushimikira kiyo twigisha abantu ijambo ry'Imana turashimikira ku kintu kijanye na identite kuko utazuriwe ntumenye ngene urwana kubera ingene umwana wo mu nzu aharanira uburenganzira bwiwe sico kimwe n'ingene umukozi mu nzu abuharanira ntibanganya amadroit bose ikibatandukanya ni akaranga identité umukozi ari mu nzu kubera contrat ariko umwana ari mu nzu kubera risa muragwa afise ubunywane afise lien de sang imuha uburenganzira kuvyase naho yoba akiri umwana ariko ni futur héritier ivyo abo bantu babiri mu wese atahuri cari umwe yicara muri salon adugije amaguru sigaye mbona nabakozi mu mazu yicara muri salon agafata telecommande ka kicara muri salon nyene kwasanga yadugije ibirenge woze wagize gute kwe kucumuka nkamira gucyo umwana ukamureka kaduza amaguru ni identity sivyo sivyo rero bantu bimana ikintu cambere kiduha guhagarara ku munsi mubi mu bihuhusi nukwimenya nukwimenya ijambo ry'Imana igihe cyose rikubwira amajambo yose yo muri Bibiliya atwereka icyo twagizwe muri Kristo Yesu ayo majambo mugomba kuyameditako ayo majambo mugomba kuyarimburako ayo majambo mugomba kuyiyubakamwo ayo majambo mugomba kuyizera ayo majambo mugomba kuyareka gashinga imizi muri mwebwe hari igihe ndakuramutsa ngo Yesu ashime ngo wera wa Yesu kaza musubira oyashaka Yesu duwera cyo umunyabyaha apfuye nabi oya niwibaze ngo uraciye bugufi kuko wita umunyabyaha uri orgueilleux ufise ubwibone uri kuranka kwakira ici Imana ikwita kuko wibaza ngo uri super spirituel kurusha Imana Imana yakwisuwera kandi ntiyari yobewe kugikora amakosa mwamwe ariko kubw'umusaraba no kwizera Yesu Kristo wagizwe uwera abera ntiturinda kubemeza inyuma y'igihe cabo cyo gupfa ijambo ry'Imana yavuga ngo abizeye bose yabahaye ukwera rero iyo bene uko kuri ku ijambo ry'Imana ugiye wibaza ngo uri kuricisha bugufi cyane ukazura kuhojeta nivyo bizogukwegera ku munsi w'igihuhusi kuko kizogusanga utari fonde quelque part nico gituma Imana ikira tubwira ico turi co muri Kristo Yesu tugomba kucakira Imana ikavuga ngo waremwe mu buryo bw'igitangaza uri uwigiciro uri careme kidasa n'abandi bantu bari bo bose hama abantu bose bakaba bakuze bakugira ngo usa n'abufise urusura rubi ugomba guhitamo kwakira yuko ufise urusura rubi cyangwa uri wafo cyangwa ukakira ico Imana ivuga ngo nakuremye mu buryo bw'igitangaza nakuremye mu buryo Imana yarakwiyumviriye ko irakwiyumvira ko abakwita kutari mwiza nibo ariko yoyo yakwise kuri we na hawe huguhitamo kwakira ico yo ivuga mu gishingo cyo kwakira ico abantu bavuga kuko je trouve mon identité je me définis mieux nisanga ni bien présente mu ijambo ry'Imana kurusha uko isi imvuga ninge ni présente nico gituma ngomba kwizera présentation Imana ingirira nico Imana ivuga sur ma personne kurusha ico wowe n'abandi bariko barambarira naho mwoba muri benshi mubimbarira ariko iyo nje mu nyonga y'Imana Imana irambwira ngo naragutoranije uri umwana wanje nkunda izina ryawe narishize mu kiganza canje wowe narinyegeje narishushanije mu kiganza canje uri special rero ugomba kwakira ico Imana ikuvuga ko ninge n'Imana ikudefinisa kuko ico nico turico y'igihuhusi kije rero mpangana naco dans ma position d'enfant pana d'esclave niyo ngiye gusenga Imana singenda gusenga Imana uravyumva njugumira umenga ndiko ndayisegerereza nza gusenga nk'umwana aje kubwira papa idinirimbira ngo iyo nje kubwira Imana ngomba guca bugufi nkabanza nkituka ngomba kuba nifasha ukunuko na gucya uravyumva ngomba kuba ngize gucya idinirafise ingene nyereke ingene ngomba gusenga Imana ngomba kubanza kwisuzugura no kuhita amajambo yose mabi no iyo nje imbere y'Imana sininda kwidiminiwa no kugira gute ndaca bugufi kuvyo nkeneye guca ko bugufi ariko nibikeneye kubanza kwituka no kwitirofa kugira ngo Imana ici singeneye kuyimanipula ngo n'imbere yuko nsenga ibizi conje gusaba ariko yampamagaye gusenga kugira ngo yubake ubucuti na jewe nayo kandi kugira ngo nzohore menye ibyakozwe yuko ariyo yabikoze nibuka yuko hari aho twasangiriye igisabisho nayo ikanyibutsa ngo uribuka ko ku musozi wanje nakwishuye nkamenya ko Imana yishura impamagara gusenga apana kukitazi ivyo nkeneye ariko kukishaka kunywana nanje kandi gomba gupartaja nanje amasufanse yanje kugira ngo mu gihe canje cyo kubabazwa sintakaza umutwe ngo nje kuraguza nibindi ariko mu gihe canje cyo kubabazwa nze gukontemplar gloire yayo ndabe mu nyonga hayo uko umuntu wanje wo hanze ashishikara kubora niko umuntu wanje w'indana arushiriza kuba mwiza hanze turababazwa ariko indani turatunganywa gose tukambara ubwiza tugasayangana tukerekana icubahiro c'Imana kuko muri presence yiwe turambikwa Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Nituri bagoyi goyi nituri abantu basega nituri abantu bahenutse ego turababajwe ego ndashobora kuzimera Imana nkavuga nti Imana ndababaye ariko kandi ndaremye kuko naho nzoca mu mwonga w'igitutu c'urupfu so uri kumwe nanje haleluya amen nkavuga nti Imana ndumva umuntu wanje wo hanze ari karambugwa haragasuzugura ndiko ndacamwe nakuze batamvuga none uyu munsi ndagezweho bamvuze kandi byo bamvuze bimwe sivyo ariko kandi sishobora gukwira aho bageze hose kuko bamvuze baciye mu radio je nayo mfise sinoshika iyo nkuru yashitse ndenganya abantu bandavye n'utanzi nibaza kwanzi kuko nibaza ko yumvise bya bindi bamvuga nkavuga nti Imana naho bitari birivyo igihe umuntu wanje wo hanze ari karambugwa umuntu wanje w'indani wewe arushiza gucika mushasha muri Kristo Yesu ukuranyigisha guca ku gikombe cyo kuba brisé Haleluya no kudahagarara kuri gloire yanje ninge nabantu banzi neza nakotoye haragaswa takabaye cyangwa hari ikintu kitagenze neza ndacavuye ivyondo biranyuzuyemo mbega no uhagarara nka nezerwa nkashima kandi mfise ivyondo yes kuko uri umunezero wanje nta kindi nirata atari wewe kuba narakumenye niwe umunezero wanje ibisigaye byose no byambugwa navutse ndi gusa nzosubira mu kuzimu ndi gusa haleluya aho niho satisfaction yanjire mani gacikeka eh urabona ko gwa unaka reputation kawe keza kari kagutuma uhora ugenda utambuka mu bantu wumva urumuntu kuko bakuvuga neza eh wabonye none uracatambuka neza oya ntambuye gutambuka kujya eh yee kutagororotse uravyumva bamvuze eh gomba kwirata muri jewe pandi kintu kiri na cecho cyose rero ibyo byose ibyo bihuse imana iremera ko bise n'uri muri mu gisa nk'ico hagarara neza amina Amen. Identité à Muri Kristo Yesu. Urambona abantu bapfa bagapfa bagahwera kuko badashaka kwerekana ga faiblesse kabo canke icabananiye canke inzarira kwishe ariko warezwe bakubwira ngo nta ugira gucya hage gute umuntu w'Imana niwigirire nabi twese turi hano. Ufise ikibazo kivuge nturi wamberaga izi kibazo yacupfa tukubona kandi uri hagati yacu uri kuratumara amazi vuza induru utabagwe ugirigwe neza kuko birabaho ivyo uri kuracamwo nabandi babicamwo nabandi bahura navyo haleluya amen ariko kandi rimwe na rimwe iyo identite yacu ihagaze kuco turi nico twagizwe n'abantu biratugora kwakira ibihe bibi ubuzima bwacu uri ko buracamwo kigira kabiri tugomba kuba twubatse neza mu buzima bwacu gikomeye kandi numva ko tugomba gutahura agace k'ubuzima bwacu k'ivyaha aho naho ne tugomba kuba twubatse neza ivyaha byo mu buzima bwacu ibitugora ibitunanira ndagomba gutandukanya kategori y'ivyaha mu buzima bwacu kugira ngo unyumve neza icyo nshaka kuvuga Yohana wa mbere gice cya mbere ku murongo w'8 havuga ngo nimba uvuga kutakoze icaha uburi kuri ibesha nimba uvuga kudakora icaha uburi kuri ibesha kandi ukuri ntikuri muri wewe ijambo ry'Imana rivuga yuko twakiriye akamere k'Imana twamurikiwe n'umuco turabana b'umuco nuko rero tubaho mu buzima dutambukira mu muco bisobanura ngo icaha nk'abantu b'Imana dukijijwe icaha si eta yacu iri permanent si kintu tudibamyemo si kintu tubamwo kuko twaramurikiwe n'umuco kandi dusa nk'Imana twakurikiye dusa nk'Imana dusa nka Yesu wo dukurikira tugenda dusa nawe ariko ndagomba kwagira umunsi muri kino gitondo nta muntu ari ngaha adahora cumura nta muntu ari ngaha atagwa mu cyaha ariko icyaha nshaka kuvuga ni cya cyaha mu buzima bwawe umaze kubona ko kikugora kandi cyama kikukubita hasi umuntu wese usanga si umuntu wese ariko hari igihe usanga umuntu mu rugendo ahageze mu gakiza hakiriho ibintu bikikuboshe cyangwa utaranesha ugasanga rimwe na rimwe kumbure uri umuntu agira ibyifuzo byinshi uri umuntu wamufise ibintu uri kurifuza uri umuntu ugira ishari ryinshi cyangwa ugasanga uri umuntu uvuga abandi uvuga nabi abandi wamurikura uravuga akanwa kawe kama kajyoherwa no gusambura abandi ugasanga ico kintu kirakuboshe urakibayeho mu buzima bwawe cyangwa ukisangura umuntu igihe cyose wamurikura ashaka kumanura abandi gihe abandi babavuze neza bora bamanura kuko nukunda umuntu munya na sifi akama sio weye uravyumvuca wiyataka ko kuko umuntu afise jaluzi muri wowe ugasanga ico kintu kiraboshe ubuzima bwawe hariho nibindi bintu usanga bituboshe ibyaha mu buzima bwacu ibyo kenshi twita addiction hari abantu usanga ngahaboshwe na pornography uravyumva hari abantu ngaho usanga baboshwe n'ikintu cy'ubusambanye gikomeye hari abantu usanga baboshwe n'ingeso yo kwiba hari abantu usanga baboshwe n'ingeso zitandukanye ziba mu mutima wacu nibiko ugasanga n'ikintu ubuzima bwawe bwama bubamwo uraboshwe n'akaborego urashaka gukurikira Imana urakunda Imana ariko wamukubitwa hasi aho hantu naho niho hantu imisi yose iyigihuhusi cibigeragezo kije kikaza muri sanse y'ingene urwaye urasikomba uragwa aho hantu naho urakeneye ku ijambo ry'Imana ritegwa muri wewe rigakomeza aho hantu hawe hagwaye ijambo ry'Imana rikakweza ijambo ry'Imana rikagutunganya ijambo ry'Imana rigafortifya iyo mihenge ibyo bihengere ivyizu yawe canke izo faye z'inzu yawe zamaze ituma Satani umenga muricaranye kandi murabana aho hantu ifo ku Imana ihagukomereza ariko ndashaka kuvuga ahambere navuze ibyaha bisanzwe ugwamo byabaye mu byimviro byabaye mu bikorwa byagize gute bantu b'Imana ndashaka kwibutsa iki kintu mwishengero twese ngaha turafise ibyaha tugwamo byaha dukora akanuka gucamo uravyumva ariko kandi ugomba gutahura yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nous tendons vers la perfection tubayeho tugenda duhingurwa igikorwa cyo guhinduka ntikiba mu munsi umwe igikorwa cyo guhinduka mu mwemu cabaye umunsi mwakira Yesu nk'umwami n'umukiza uwo munsi mwese mwacitse abera ariko naho juridiquement mu mategeko y'Imana mwacitse abera mu mibereho no mu mikorere yanyu hari ibintu bimwe bimusanga umuntu akigenda gwamo uko wegera Imana niko domene zahugwa zigenda zigabanuka ukagenda ubuzima bwawe butunganywa ukaba umuntu byukuri asa neza afise amakosa aharuye ariko nta muntu ari munsi y'izuba yo kugira ngo ntacaha nakoze nta numwe nande sino kubesha amagazi ngaho ntacu nakoze tubibamwo biradushikira ariko eglise ni komunote y'abantu bababariwe eglise ni umubiri w'abantu bababariwe batangana bose bari kuri urugo rugendo haraho shitse harahushitse haraho utarashika ntitungana bamwe barihuta kunyaruka bivanye n'ingene biha Imana abandi baracerergwa bazana n'ibitsitaza kubera ingene batiha Imana bamwe iterambere ryabo riraboneka kandi nico Kristo wetable ariko abandi iterambere ryabo ntiriboneka nico gituma hagati muri twege turashobora kugirirana amakosa urashobora gucumura kuri mugenzi wawe ariko reka kuva muri eglise ngo kubera hari umwene data yagutsitaje kuko iyi ni komunote yabejejwe kubera ico Yesu yakoze ariko sabera kubera ibikorwa byawe nidutsindanishirizwa n'ibikorwa byacu dutsindanishirizwa n'iciwe ariko ico nkeneye kubona mu bo turiko turajana mu bo turiko turagendana ndakeneye kubona yuko mbega Rina ari karavansa mbega Oho ari karavansa mbega Audrey ari karavansa mbega Ngingo ari karavansa mbega Nido uri kuravansa nico kintu dukeneye kuba turi mu nzira aho kumunsi ku myaka tuva mu bwiza tuja mu bundi Yesu ashimwe cyane rero igihe turi kuri iyo nzira nkahura na Apollinaire tukagongana akangonga nanje nkamugonga ariko ikiri important si domaine zacu tukigwayemo ikiri important mbega turi ku nzira y'uguhinduka turi ku nzira y'uguhindurwa mu ishusho rya Kristo mbega turi muri urwo rugendo nta kintu kibabaje n'igitsitaza nko kubona umuntu atanivyo arimo numumambre wa eglise ariko si umumambre muri uru rugendo Eglise turashobora kwimuka uravyumva ariko kandi agakiza tugomba kuba turiko turamuvinga tugomba kuba turiko turavansa naho nabamfise amakosa ihangane ijambo ry'Imana ngo icuma gikarisha ikindi mubaririmbye hari abatsitaza abandi mubandi hari abagira gute twese turiko turafashanya twese turi muri urugo rugendo ego twese rirashobora kuba bitugoye bamwe turafise aho twavuye hari abatarabohoka neza ariko kandi tugomba gusanga mu ishengero hariho ijambo rya ankurajuma ahundi yankuraje mugenzi wiwe bandanya bizoshoboka ego nakoze icaha ego ariko asanga wakoze icaha nuwo kwizigirwa nuwo kubabarira kandi wibaza katagikora arihenda kandi ahenda umutima wiwe ariko bana bato wakoze icaha muri mwebwe niyihane hagomba kubaho attitude hagomba kubaho umuco mwiza wo kwihana hagomba kubaho kwihuta kwihana hagomba kubaho kwanga inzira zacu za kera hagomba kubaho kwanga ibikorwa byacu by'umuntu wacu wa kera aragomba kwiha podium aragomba kwaparesa aragomba kwajisa ariko tukagenda tumucecekesha Pawulo yaravuze ngo nshinyize umubiri wanje kugira ngo inyuma yo kubwiriza ubutumwa abandi nande sizosange ntemewe n'Imana hama hariho action aho tugomba kwama twicinyiza gukosa si probleme ariko kandi uri mu rugendo rwo guhinduka uko imyaka igenda les choses évoluent amen bwana sifuwe sana Rero najyohoye kuba mu mubiri wa Kristo ugizwe n'abanyantege nke batandukanye abantu bari imperfect ariko kandi iyo ndakuravye sindakurabira muri faiblesse zawe ariko ndaba Imana yakonoye ikakwita umugororotsi kandi ukira umusutwa havuga Imana ni gute ushobora kwita umuntu wisutwa umugororotsi Imana ikavuga ngo none wowe urandusha kugororoka oya sindakurusha niko namwise rero kuko amaraso yanje yaramwogeje amaraso yanje ari tellement fort et puissant ku buryo Faiblesse ziwe nizanira ico namugize. Kanatsinda ari mu nzira yo guhinguka. Kuko harakaranga k'Imana kari muri twebwe. Amen. Biro mucyati unyihanganire rero. Biriko biraza. Biriko biraza. Biriko biraza. Wazikintu nasanze umuntu w'impwemu. Nawe mu definisa kuba ari umuntu yihanganira abandi kurusha ibindi bintu byose ingene ushobora kwihanganira umuntu atari adasa nkuko wibaza akakwiye gusa ariko ukamuherekeza ukamwereka urukundo rw'Imana amen kigira gatatu uretse ko kuri ico naco tugomba tuba turi abantu bahagaze mu ijambo ry'Imana kugira ngo ritwubake ahantu hacu hagwaye hari amajambo menshi y'Imana avuga kubijyanye no kubohoka k'ubuzima bwacu hari amajambo menshi y'Imana yadresa kuvyaha by'ubwo ari bwo bwoko bwose dufise mu buzima bwacu ayo majambo y'interiorize ya mediteko amen urashobora gusoma muri zaburi ya 18 zaburi ya 18 cyangwa reka mvuge zaburi ya 62 kugira ndazigire nkeye siko zaburi ya 62 Hallelujah. Amen. Psaume 62, verset 1 à 2. Havuga ngo. 62, 1 et 2. Mana, umvuga utakamba kwanje. Zirikana ugusenga kwanje. Ah, nihenze navuze 62, hein? 62. Umutima wanje uhekereye ku Mana yonyine. Niyo agakiza kanje. Kandurukako niyo gitandara canje yonyene nagakiza kanje ni gihome kirekire kinkingira amen ariko ndahagarara kuri ijambo rivuga ngo umutima wanje uhekereye ku Mana yonyene umutima wanje umedita hari ikintu cha meditation kigomba kuza mu buzima bwacu tugomba kuba abantu bafata umwanya wo kumedita kuri ijambo kuko ijambo urimbura kukagiyumvira ko riraja kure mu mutima wawe ukaribika ukarimemoriza ushora kuri memoriza kuko Imana ivugira mu ijambo ryayo ijwi ry'umwungere wacu rivugira mu ijambo ryayo mugomba kuba abantu mufata amajambo ukamemoriza ugomba kuba abantu bafata amajambo afitanye isano naho tugwaye naho tugwira kenshi kugira ngo iryo jambo rizane transformation nta kintu gishobora guhindura umuntu ikimoko ni gihindura umuntu na diagnostike yo kwa muganga rimwe na rimwe iranira kwihindura abantu yababwiye ati nimuhagarike ibimwagwaye umuntu aragoye guhindura nta kintu gifise capacity kumuhindura ijambo rirahindura ijambo riratubohora ijambo rifise ubukaririra rirashobora gutandukanya jointure na arme rirashobora gutandukanya igufa n'umusokoro rira persa rira penetra ijambo ry'Imana rira separa riratandukanya ibintu rero iryo n'iryo twubaka ko kugira ngo dushobore kunesha aho tempete ya tentation ishobora kuza mu buzima bwawe iryo jambo uhagaze ko n'iryo utebe ugahagarara ukavuga ati ijambo riravuga ngo uzopfukamira Imana yonyene igihe satana aje kuguha gloire amaze kubona ko ushaka gloire ushaka gutegeka satana kaza kubikofra kuri plateau akavuga ngo mfuka musengere ariko nawe ku ijambo wari mize wajyakirie ukavuga nka Yesu ngo ijambo rivuga ngo nzopfukamira Imana yonyene ndabishaka ariko sinshobora gusikomba kuri tentation kuko ijambo ritewe muri jewe ririnyemerera gupfukamira ikindi kintu nakimwe atari Imana nico gituma nshobora kuvuga ngo no ico nico bita kubaka ku rutare kuba wubatse mu ijambo ry'Imana amen ica gatatu intumbero intumbero kenshi ibihuhusi by'ubuzima bije biraza bikatunyiganyiza ugasanga umuntu hari intumbero y'ubuzima Imana yari yamutahuje ugasanga umuntu Imana yaraguhamagaye ndagomba kwibutsa yuko nimba Imana yaragusize nimba Imana yaremeye kuvuka ukabaho hari intumbero Imana yashize ku buzima bwawe nimba utarapfa haracari icuri kurashitsa mu buzima bwawe mu kibano cawe mu gihugu muri famiye yawe twese dufise ubuzima bufise intumbero hari intumbero y'Imana iri ku buzima bwacu ariko kandi ibihuhusi bije ibihusi ni kimwe mu bintu bigomba kutuvana mu ntumbero ugasanga umuntu arahagaritse icy'Imana yari yaramushize mu mutima kubera haraje igihuhusi cy'amafaranga kirakubuje gukora ibyo wari kurakora haraje igihuhusi cyo gucanamo n'abantu ugahagarika ibyo wari kurakora kubera iki kuko udashaka kubandanya kubera naka wamutakaje naka yabivuyemo naka yabihagaritse na ukabura hagaze wahora guha amafaranga akagusutena ngo ukore ibyo wahora ukora yahagaritse kuyaguha na uciye uhagarika ngo ndabihagaritse ariko ngana kugira ngo ntukemere yuko hari igihuhusi kiza mu buzima bwawe ngo kidevaste gihenure intumbero Imana yashize mu buzima bwawe asanga mwishengera tubagaburira tukabekipa tukabaha ijambo ry'Imana tukabigisha ijambo ry'Imana ibidukora mu nzu y'Imana tubekipa tukabagaburira ijambo ry'Imana kugira ngo iri jambo ry'Imana ribafashe gushitsa intumbero Imana yashize mu buzima bwanyu umuhamagara Imana yashize mu buzima bwanyu ntihagomba kubaho excuse cyangwa pretext nimwe satani yofatira ko ariko kandi kenshi kugira ngo intumbero turimo bimenyekane by'ukuri ko tuyirimo Imana iremera ko haza ibihuhusi mu buzima bwacu. Kuko ibihuhusi birakumenyesha by'ukuri yuko wahamagawe cyangwa utahamagawe. Ico cyose uhagarika gukora kuko waye atake nuko by'ukuri utigeze ugikoreshwa no kumvira Imana no gukunda Imana. Ndakunda kumva abantu bahagaritse ibikorwa bamubwize gucya, bamuvangiye, bagize gucya. Reka ndakubwire ntukemere ko ari ikintu na kimwe kigucecekesha kuko wavutse kubw'iyo ntumbero nimba ugihumeka Imana ikiguhaye ubuzima nuko iyo ntumbero ikiri kirabandanya mu buzima bwawe rero ntukemere ko satana gushira kuri bando tushe naho eglise gushira kuri bando tushe ntukemere ko ari ikintu kikwicarika naho ubukene bwo gushira kuri bando tushe ntukemere kuko igityosha ubuzima bwawe nuko uri kurakora ya ntumbero Imana yaguhamagariye Yesu ashimwe Yesu ashimwe. Ugomba kuba waracengewe mu buzima bwawe na compréhension na conviction y'Imana yaguhamagariye. Kuburyo naho ibintu byo uhungabana udashobora kuva mu ntumbero Imana yaguhamagariye. Siko gabantu b'Imana. Sivyo? Amen. Icanyuma. Kazoza kawe. Hamwe na Yesu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kazoza kawe hamwe na Yesu. Ton futur avec Jésus. Ngira mvuga ikintu abantu badakunda rero. Iyo uvuga ngo kazoza kawe ugomba kuba ugafisemo amasezerano. Hari amasezerano menshi Yesu avuga yuko azobana natwe. Hari amasezerano menshi avuga yuko tuzova muri ubu buzima kandi tukabana n'Imana ibihe bidashira. Abakristo benshi bari inyoha kubijanye n'ijuru, abakristo benshi ntibakunda ibintu by'ijuru kuko bumva umenga ni ibintu biri mystique, ni ibintu biri bizarre. Bega kwanza riraba. Betko sanga twari beshe. Mbega ibyo bintu kwanza byavuye he? Nta logique bifise ibintu byijuru niba ari ibintu bitagira logique. Eh bien nivyo bintu. Ahantu tuzoje. Yesu akazoza kudutora. Mana yashe. Akatujana. Eh uravyumva? Ibyo ryo kensha abantu bi nibavyiyenteresa ko kuko ni ibintu atari byo ubuzima. Kandi vema dufise ama sentire de sécurité twatasha cyane kuri nosi kandi isi vema turayikunda kandi iraryoshe kandi vrema vrema tuyifise kama projet menshi n'ukuri Yesu abari ihangaye sivyo ariko kandi kumenya aho uri kuraja kumenya amasezerano y'Imana hanze y'ubu buzima Bibiliya ivuga ngo Imana yashize muri twebwe icimviro c'ibihe bidashira Imana yashize muri twebwe la pensée de l'éternité. Imana yashize muri twebwe icyimviro kwitwibutsa yuko ngaha mu isi atari wacu turi ingenzi turi turabahita na permanence dufise ngaha mu isi nous sommes des passagers sur la terre. Ivyo bitahura mu ijambo Yesu yarabwiye amarayika arabwiye abigishwa ngo uko agiye ni kwa zoza agiye kububakira amazu Aravyumva ni aheza zoza kubajana ahazobari niho muzoba muri Abigishwa ntibari baryohoye cyane ko Yesu aragiye kandi kubabwira ibintu byakure bizoba ibyo none bizoba jyara ayo mazu kwanza yubatse gute Uravyumva iyo nkuru bimaze iki kwitubwira ko agiye kutwubakira amazu kandi twe dufite ama probleme yo ngaha Nabanze twubakira yo ngaha kwanza Nabanze duhereza ibazo byacu byo ngaha ajya azobara yubaka Uravyumva kenshi ibintu bya eternite biratwanuya kuko bifatika kandi cyemfisa ama probleme yo numunsi ariko ako kazoza igituma tugomba kuba tukubatse ko nuko iyo ubuzima bwacu buri fonde kuri yo réalité na compréhension niyo conviction biradufasha mu kubaho kumenya yuko turiko turabaho ariko naho turiko turabaho ni turiho nk'abantu batariho umupagani ni wabaho asambuka kukavuga ngo babaho rimwe Kandi c'est vrai kuri wijambo y'Imana yavuga ngo azoja mu muriro udahera nabeho rero nashaka asambuke. Ariko twebwe turafise ahantu tuzoba tudashobora kuhestima dans le temps, tudashobora no kuhavugisha langage yacu kuko ururimi rwacu ntiruvise dimension ya eternité, kuko Imana yaduhaye langage ivuga ibiri mu isi byumvikana. Ariko kandi kuko nzi yuko igice kinini yacu kubaho kwanje kiri muri eternité, ngomba kubaho muri ubu buzima Nenvesisa aho nzoja kandi nshobora kugira ibyo sacrifice uyu munsi kuko iherezo singaha ivyo mbereho singaha sinzokwiyanduza kugira ngo nakerise ivyo ngaha ariko kandi nzokwifata neza kuko naho no buri ivyo ngaha hari haho ndi kondaje kumenya ko hariho kazoza mfitaniye na Yesu Kristo kama capacité yo kujija no kumenya ingene nifata no kumenya ama priorité no kumenya ingene mbana n'abantu kuko sindi umuntu ahami ivyo ngaha gusa ariko ndafisi wacu mwijuru hari wacu mwijuru amen haleluya inkumbu zaho ziranyishe amen ndakumbu yabera mwijuru amen haleluya inkumbu zabo ziranyishe amen nzobona pahoro mwijuru Amen, Alleluia, inkumbu ziwe ziranyishe. Abo muri 2017 ni munyitabire. Alleluia, turafise kazoza hamwe na Yesu. Amen. Alleluia. Rero iyo Satana jan seduiza nyereka iby'isi, namubwira ati Satana sinkeneye kwandura kugira ngo ndonke iby'isi kuko ndafise iwacu mu ijuru. Imana irashobora kubimpa neza ariko nitobimpa. Ubuzima bwanje ntibugarukira ngaha ariko kandi nabitse ubutunzi bwanje aho abansi n'abambuzi badashika aho ingese zidashika aho niho mwijuru niho nabitse aho ntashobora gutwagwa ivyanje investissement yanje muri ubu buzima mbayeho non seulement n'investissa muri ubu buzima ariko j'investis aussi dans l'éternité iyo umuntu w'Imana yubakiye kuri iyo vérité niyo réalité arafise ukwaza kwifata arafise ukwaza kwikomporta arafise ama decisions za gufata arafise umuco umupermeta gufata ama decisions y'ubuzima bwiwe base sur ako kazoza katwebwe n'Imana haleluya amen mani shimwe cyane ndarangije mvuga ngo nimba hari gihuhusi cahenuye ubuzima bwawe kikaba caraje kikaguhenura kikakudevasta kikagusambura umere nk'abantu usubire ubaka inzu yawe ku rutare ari ryo jambo ry'Imana ari ryo Yesu kugira ngo igihuhusi gikurikirane kize kiguhitane aho kize gisanga ubuzima bwawe gubatse haleluya nk'uko Imana ishaka kandi gubakiye ku ijambo ry'Imana ukomejwe n'iryo jambo pemporte vyizogendura camo byose amen mani bahezagira haleluya amen ashaka kuvyaguruka tugasengera hamwe tukavuga ati Imana ndashaka kubaka ubuzima bwanje ku rutare aho igihuhusi kidasubira kandi kikampenura haleluya amen amen haleluya ijambo twubakiye ko kubijanye n'ubuzima bwacu ijambo twubakiye ko kubijanye n'imibereho yacu bona sifesana iryo honya n'iryo rizo dutabara ku munsi mubi mu gihe c'igihuhusi mu gihe c'imiyaga myinshi haleluya amen hariho abantu usanga ego byarashitse ariko kandi uvuga uti Imana ndagomba kubakira kuri wewe waranyeretse warantahuje ko ntari bati kuri fondation sini bati kuri rock ariko tuye mohoshe ni wewe nzokwimvira ko mu gitondo ni wewe nzomeditako haleluya mana subira ubaka ubuzima bwanje ku rufatiro rwiza haleluya ubakira ubuzima bwanje ku rufatiro rwiza ubakira ubuzima bwanje ku ijambo ryawe kugira ngo mbashe kuje imbere kugira ngo nshobore kwimenya neza nasanze igihuhusi cyaranyeretse ko ntizi neza nasanze igihuhusi cicaha carahitanye ubuzima bwanje nasanze igihuhusi c'ubuzima caranguye mu ntumbero wanshizemo nasanze igihuhusi c'ubuzima bwanje caranyibagije yuko hariho kazoza kanje na wewe hariho aho nzobana na wewe bihe bidashira mana subira nkomeze mana kugira ngo nubakire kuri izo verite nubakire kuri uko kuri ko kuri kumpe guhagarara ko kuri kumpe kuresista ivyo bihuhusi biza by'ubuzima biza binyeganyiza muri ayo madomene y'ubuzima bwanje haleluya 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 Yes. Hallelujah. Hallelujah.
Let's go. mama bwanje
kumbera byose
kumbera byose
anyura mu kuti gihuhusi carahitanye ubuzima bwanje carasambuye ubuzima bwanje uhamagara imana mu kuti imana subira wa ku buzima bwanje ma hari byansambuye hari byanyononye hari byankuye aho nari nubatswe hari byabushe ku buzima bwanje birono hari byatwaye umuco n'umunezero wa hari byaje bikora ku butunzi bwanje hari byaje bikora ku magara yanje hari byaje bikora ku migenderanire yanje hari byanje bikora ku banje hari byaje birahuha aho byari biri byarahitanye nta kigisigaye ariko mana kuri uyu munsi muri kiro gitondo ndatahura yuko ari wowe urutare ngomba kubaka ko ndatahura yuko ari wowe ugomba kunyubaka ndagomba yuko ari wowe ugomba kuwesaho ubuzima bwanje ndatahura yuko ari wowe ugomba gusubira kandi kunsananura uragomba kunyubaka igihe igihuhusi caza nari nubatse ku musenyi nico gituma narahitanywe ndahitanwa n'akabonge ndahitana n'amarira dahera ndahitanwa n'ikibazo gikomeye ariko mana muri kiro gitondo abera bawe ishengero ryawe mana uragomba kuhesoha uragomba gusubira kuntera aho wari waranteye uragomba gusubira kandi kuntera aho nakomerekeye niho uzonyambikira aho nakomerekeye niho uzompera intsinzi aho nababariye niho uzonzanira ubwiza aho nagwanirijwe niho nzoneshereza aho natakarije niho uzonyambikira igitsibo mana gendera ubuzima bw'ishengero ryawe gendera ubuzima bw'umuntu wese ari hano hantu oh devastation yaraje la devastation est passée la destruction est apparue abantu bawe barababaye mana ariko muri kino gitondo mana ndavuze ngo subira ku resto hama subira ku resto hama subira ku resto uwo muntu yasambutse mana subira ku resto uwo muntu yababajwe mana subira kubaka uwo muntu mana yahenutse haleluya haleluya imana igukiza aho wababaye mana igushumbusha aho wahenutse mana igukomeza aho wahenukiye aho watakarije aho ibyawe byahitanywe aho urugo rwawe rwasambukiye imana isubire kandi restore mu izina rya yesu kristo haleluya haleluya